When you ready for this one? Bandit Deca, the baddest producer lover. It's a run out sounds production.
Yeah. Africa real baddest, Deborah. Mfuachi onsepe na mfuachi ete. Talalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo we na tule ya tuange. Enjoy lele odimbi mailo takuwa kabe. Fima pressure fionse ifyo ufilabe. Wifibika mumu tuwe iwe fiku kafya. Mfuafye lelo kwati takuwa bapuresha. Kwati takuwa bapuresha. Kwati takuwa bapuresha. Kwena tulakapita tulakwata mapuresha tuipunka lelo nichi mailo pakesa chimbi wila akonka moi wachitako fimbi sansa muka loa pena shana ibila loa akatena fima presha vika muka rumu koma munona chilila ulikuisa tona ama chushinga ya kupisha mumadanka fula wanga danko kujomba wataka nanguli mwipi waima wadanka vilimbanga fialila waima wadansa umfuachi onsepe na umfuachi ete. Talalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo we na tule ya tuange. Enjoy lele odimbi mailo takuwa kabe. Fima pressure fionse ifyo ufilabe. Wifibika mumu tuwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwati takuwa bapuresha. Kwati takuwa bapuresha. Kwati takuwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Na ma COVID agalepwa. No peace wa wafi no mweso wa mfwa. Bela ifo fiku sendelo mutende. Kimbuka fila sano kuya mfwafe kenge. Tashingi la batu geba dionse. Tashimone kenji to batwa ya konse. Da ukwa nisha pala ifi alidula. No kutontonga nyabushe nenga kula. Nanguchive fimune wizinki mana. Sansa muka ukatoloka kamana. Fila bethyo kwa tefya mapuresha. Umfwafe kwati takwa bapuresha. Umfuachi onsepe na umfuachi ete. Talalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo we na tule ya tuange. Enjoy lelo dimbi mailo takuwa kabe. Fima pressure fionse ifyo ufilabe. Wifibika mumu tuwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwati takuwa bapuresha. Kwati takuwa bapuresha. Kwati takuwa bapuresha. Kwati takwa bapuresha. Africa real baddest girl. Deborah Boss AK. Ela Wise 21.